apostile wathunyana womntu xa ayohlangula abakubo ehadesi yakhala imidyaka isithi nyana womntu ingaba usishiya ngani nathina kule ngcokolo uthi umpostile wajika unyana womntu wayijonga imidyaka wathi kuyo lindani ngomonde kuba nakulu uyazowena umhlangulo oyakuvela kwizinqa zezizukulwana zezizukulwana zonyana benu yiloo nto ke namhlanje esithi umpostile kubuka ukholwe khona ukuze ngokusindiswa komphefumlo wakho kusindiswe namawenu alela ubuthulu atsho upostile avuma ingoma ethi sithandazela okhokho bethu bayajabula pho bakhoyo bejatyuliswa kukusindiswa kwemiphefumlo yabo ngenxa yokusindiswa kwemiphefumlo yethu
thina sithandazela